ubone makho man. Yes, ngifuna ubona wena.
Hayi, kawazi bona ngumile ngalohlobo kawazi.
Wazifaka into ongakini bona. Cause me ngani? Mina ngifuna ubona yena. Ngifuna ubona. Yes, ngifuna ubona yena.
Mina ngakafuni umsindo, hayi. Hayi, kasozi bona ngumile ngalohlobo.
Ekusenguthi awazithukile ngibani.
Cha, ngiqondile ukungenelela, cha.
Angithi understand ngifuna umbono yoku.
Sozikwazi ubona umama dada. Hamba.
Yebo nimfulele ngeke ngishaye unyoko ma. Ngiyamfulele ma.
Hayi, awukwazi ukushaya umuntu esifazana. Awukwazi, awukwazi ukushaya umuntu esifazana.
Ini? Hayi mina ngomshaya umfazi. Mina uzongitshela lokho.
Kuyoba ningi ngempela. Kuyoba ningi. Kuyoba ningi. Kuyoba ningi ngomshaya umfazi.
Yebo into ezakwenzakala la. Zosisola. Wena sizosola.
Uvikela nanomngeni.
Abantu bazongihlanyisa man. Yes, bazongihlanyisa lekhanda lapho.
Kodwa wayifuna umshaye.
Akuhlangene nawe ukuthi wayifuna umshaye. Bathi ngifuna umshaye. Yes, ufuna umbamba ngale zandla zami. Mako ufuna umbamba ngale zandla zami.
Hayi dada. Hayi busizwa.
Sina uthangazo ukuthi he, bazongidabu cross kanjalo. Bazongidabu cross kanjalo. Why stress? Because I'm full of it. When you understand, I'm full of it. I'm full of it.
Yes.
You understand? Then we want to lose for it. Ngicose zami. Hayi, ngicela ukudlala
le. Sizazukuthi phela thina sizazukuthi wena ubaba wethu.
Yebo mina ngumzolo mina, ngumzolo.
Hayi bo, hayi wena ubaba wethu, wena ubaba wethu.
Shuthi ungangitshelanga isidalo sakhe.
That's why ngifuna ukubona. That's why ngifuna ukubona ufuna sitshele wena ubaba wethu.
Hawu, ngikusenza ukungitshela masiko. Ngiyangifuna ukuzwa into eziningi. Ngifuna yena.
Showcase, just like that, if you channel it, I'm Mlungisi Mbambo.